Adolfo, Enenumere, me Pabucho, good evening. Good evening to everybody who is listening to my voice this evening. Me person me no din komo kakra. Adolfo, how ba to obwase? Amane ba to obwase? Usunia reho ba brabonu mwa ya to obwase? Aho kire ne anim guase nyema ye tan nyema wo mpɛ sɛ to wo abrabɔ mu a ɛyɛ ato wo ase mpɛntɛm nso nkasa bebree wei no mu nyinaa no ebi ɛhyɛ wo den ebi nso bɛtumi ayi wo nkwa koraa mpo afi hɔ. Nansu ni nyina mu no to bo asefa wani to ewurade ne to bo ase nso hwe brimu na nyame obra wa hyehye ama bibia emre ne nna nyina nyame ne hyehye ye se de ode oba odi ani gie ne ahosepe ehia no no wo hawo ne amane ba to bo ase na Awurade na nkasa enyi wo mfiri mu sɛ waka sɛ wobɛpɛ wo kwan de afiri mu a wanhwɛ yi a na osuni awerɛho akɔ akɔto wo enti saa berɛ no mu no to bo ase ne di Awurade akyi bɔkɔɔ fa ho nyinaa ma adwo Nyankopɔn na bɔ mpaeɛ serɛ no sɛ ɔmoa no ɔnye wo mfiri ɔhaw a wonam yi mu ɛma wo nnipa biaa ntuofo ɛma wonkɔfa nyame foforɔ biaa mɛka brabɔ no ho na ɛba ne saa a ɛbɛyɛ den sɛ Awurade ɔbɛgye wo. Ɔdɔfoɔ ne nnwumere kakra mepɛ sɛ meka kyerɛ wo ara ne sɛ ɔdɛw ba a ɛyɛ a wosom anigyeɛ ba a wosom nkonimdie ba a ɛyɛ a wosom na awerɛhoɔ atete osu ene ya won so ba eye nya bo tre en kasaka sa by heart udi e chira obe kasaka sa kra no aka se tie onyankopon enu nti e ba ne sa to bo ase na onyankopon na kasa wo find solution to the problem onim bibia nyame nim bibia menua onim bibia mame nyame nim bibia eni nanim kan wo bibia mu tobo ase ne di na chi bokɔ no noa kasa edu ba bia ho na ebasa wo hu se wutia betimi ama wakɔtɔ ha ne amani mu no noa betene ne nsa na wakye wo enwumre Awurade nka ho na ɔno mu eya wodɔfo Elder Samuel Mensah Yesu aye mi yie Yesu aye wo yie Yesu aye ye nyina yie Awurade nhyira wo na wɔn mu Awurade nhyira wo na wɔn ka wo ho ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen.